I walk and talk tall because of the quotation by Rupi Kaur. And it reads as follows. I open quotes. If you were born with the weakness to fail, you were born with the strength to rise. I close quotes. Rupi was saying, we all have weaknesses, but the secret to success is to forget about your weaknesses and concentrate on your strengths and successes. It doesn't assist to beat yourself up about your past, your failures, your weaknesses. Somebody once said, the past is gone and buried because the past is your yesterday. The future is your tomorrow, and the future is not promised to anyone. It is not guaranteed that tomorrow I will wake up alive. Therefore, I should use today to the fullest. I want to highlight two things. When I speak of somebody's success, I don't mean the success that is measured in monetary terms. I'm talking about being content in what you are doing. Secondly, when I said doing something today to the fullest does not mean you must misbehave and say, I am misbehaving and living my day to the fullest. There, I meant that whatever you do, make it a point that it leaves an indelible mark to the society at large. All in all, be good in what you are doing. Sanibonani balingani mapungu na machichi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje siyaqhubeka nesifundo noma nokufundela ukuqondisisa. Ake ngibone ukuthi ngisawakhumbula yini amakhono engifundiswe wona kuvideo yokuqala ahambisana athinte isivivinyo sokuqondisisa. Ngibona isiqeshana. Lesi siqeshana sinesihloko. Kodwa ke okubalulekile manje yizinombolo ezingala nangala kwekhasi. Ngibona inombolo yokuqala, eyesibili neyesithathu kuze kufike enombolweni yesishiya galombili. Lokho kuchaza ukuthi kunezigaba eziyisishiya galombili. Lezi nombolo zibhalwe esandleni sokunxele. Okunye okubalulekile ngalezi zinombolo ezibhalwe esandleni sokunxele ukuthi kungenzeka ukuthi kube nokufanayo noma okungumehluko phakathi kwezigaba. Sichaza ukuthini uma ngabe sithi kungenzeka kube nokufanayo kuphinde futhi noma kungaphinda futhi kube nokungumehluko. Uma sibheka leli gama elithi okufanayo, lelo gama lichaza okufuze okunye. Igama elithi okungumehluko lichaza okungefani, lichaza okungafuzile okunye. Lezi zinombolo ezisandleni sokunxele zingachaza ukuthi kunganombuzo othinta okufanayo noma okungumehluko. Sengizokhuluma ke manje ngezinombolo ezisesandleni sokudla. Lezo nombolo sathi azilandelani ngononina. Ngakho ke inombolo engiyibonayo la eqalisayo u-5. Elandela lapho u-10. Elandela lapho u-15. Lokho kungitshela ukuthi kunombuzo okulowo muqa lowo lapho kubhalwe khona inombolo, noma kungenzeka ukuthi umbuzo ube ngenhla kwaleyo nombolo noma ube ngezansana nje kwaleyo nombolo. Ngiphinde ngibone namagama abhalwe ngokwehlukile. La magama akulesi siqeshana abhalwe ngokunzima noma ngokugqamile. Igama engilibonayo nje lisesigabeni sesithathu. Ngiphinde ngibone nesigejana samagama abhalwe ngokunzima noma ngokugqamile ekugcineni kwalesi siqeshana. Kodwa engikuqaphelayo ukuthi lawo magama lawo ayisimo sokukhuluma ochaza ukuthi kuyofanele ukuthi ngiyazi incazelo yaleso simo sokukhuluma ukuze ngikwazi ukuphendula umbuzo. Uma ngigijimisa amehlo kulesi siqeshana, ngiyabona ukuthi awekho amagama adwetshelwe, awekho amagama abhalwe ngosonhlamvukazi noma ngofeleba noma ngezinombolo. Sengiwagijimisile amehlo ami esiqeshaneni. Uma ngisuka lapho ngizoxhumela emibuzweni. Ake ngibone kwathiwani kuvideo yokuqala emayelana nesivivinyo sokuqondisisa noma nokufundela ukuqondisisa. Kwathiwa imibuzo yokuqala kunga u-1.1.1, mhlawumbe kuze kuye ku-1.1.5. Leyo mibuzo leyo ithinta izinga eliphansi. Sathi izimpendulo zayo zitholakala esiqeshaneni. Saphinde sathi umbuzo ka-1.1.1 unempendulo engatholakala esigabeni sokuqala noma esigabeni sesibili. Mingaki imibuzo etholakala ezingeni eliphansi? Iyishumi, ingu-10. Osethayo ukhetha nanoma ngumuphi waleyo mibuzo eyishumi. Ake siboneke ukuthi lona osethe leli phepha ukhethe miphi yale mibuzo. Ukhethe imibuzo emihlanu. Njengoba lokhu kuyisifundo sokuqondisisa, ukusho ukuthi leyo mibuzo leyo izoba namamaki, seyiphelele le mibuzo eyisihlanu, izoba namamaki angu-8. ayisishiya kalombili. Imbuzo ephakathi nendawo noma engena ngaphansi kwezinga eliphakathi nendawo nayo izoba nemibuzo eyisishiya kalombili engu 8. Bese sithi 8 plus 8 kwenze 16. Bese imbuzo ezoba namamaki amane okungayi imibuzo emibili yonake ibe sezingeni eliphezulu. Bese ke sithi 8 plus 8 plus 4 kwenze 20. Sizophindela emuva. Sibheke imibuzo yokuqala emihlanu ngokwaleli phepha esezingeni eliphansi. Umbuzo ka 1.1.1 uthi kungani? Cha, asizukufunda wonke lo mbuzo ngoba the gist of the matter is on the concept of kungani. Uma ngabe sibuzwe ukuthi kungani, kulindeleke ukuthi siveze isizathu. Sizobhala isizathu esisodwa noma isizathu sinye ngani ngoba lo mbuzo unemaki elilodwa. Kungenzeka ukuthi mangabe sesifunda esiqeshaneni mhlambe sithola ukuthi kunikezwe izizathu ezintathu bese sikhetha esisodwa salezo zizathu ngoba umbuzo unikezwe imaki elilodwa. Umbuzo ka 1.1.2 lapha kubhalwe ukuthi tomula imisho. Ngisho ngamabomu nje ukuthi imisho kodwa kusetshenziswe igama elithi tomula. Ngabe kuchaza ukuthini lokhu? Kuchaza ukuthi sizocaphuna. Sigagule, sinikeze, sisho. Lokho ke kuchaza futhi ukuthi impendulo sizoyibhala njengoba injalo. Amamaki anikeziwe kulombuzo sizowabheka ngoba azosinikeza i-guideline ekutheni kufuneke sitomule imisho emingaki. Uma ngabe sibona amamaki amathathu, kusho ukuthi sizobhala njengoba kunjalo imisho emithathu. Umbuzo ka 1.1.3 uthi hlela amaphuzu. Yebo ke lokuthi mangakhi phela lokho kwenzelwa ukuthi ngazi ukuthi kufanele ngibhale kangakanani. Kodwa la igama elingukhiye yile ligama elithi amaphuzu. Uma ngabe sibheka lelo gama lichaza ukuthini? Igama elithi amaphuzu lichaza umqondo ovelayo esiqeshaneni. Kusho ukuthi lisho nje ukuthi angisho ukuthi kukhulunywa ngani kuleso siqeshana. Uma umbuzo uthi angibhale amaphuzu amabili ngizoqoka amabili kulawa anikeziwe. Umbuzo ka 1.1.4 ufundeka ngalolu hlobo. Igama elibhalwe ngokugqamile esigabeni sesithathu linamanye amagama asho okufanayo. Khetha igama elingenayo incazelo ehambisana nalelo elibhalwe ngokugqamile. Silichazile igama elithi okufanayo. Sithe lichaza amagama noma okunye okufuze okunye. Ngakho ke la kuthiwa khetha igama elingawafuzile lawamanye amagama ngokwencazelo. umbuzo ka 1.1.5 uthi chaza gafushane leli gama elithi chaza lichaza ukuthi shono okubonayo shono ofunde ngakho cacisa yenza into elukhuni ikhanye leli gama elithi gafushane lichaza ukuthi uzothi ucacisa uzothi usho into okukhulunywa ngayo uzothi iusho into ofunde ngayo uzothi wenza into elukhuni ikhanye ube wenaba ngakho ke leli gama elithi gafushane lichaza ukuthi yena baphela kulokhu okuchazayo sesiqedile ngemibuzo esezingeni eliphansi sibheka ke manje imibuzo esezingeni eliphakathi nendawo sathini ku video yokuqala sathi izimpendulo zale mibuzo zidinga ukuthi sibone ukuthi uyakwazi ukucabanga yingakho imibuzo yaleli zinga ibizwa ngokuthiwa ukucabangela mingakhi ke leyo mibuzo iyisikhombisa osethayo uzoqoka noma yimuphi waleyo mibuzo ayesiboneke ukuthi osethe lesi siqeshana uqoke imibuzo emingakhi. Umbuzo ka 1.1.6 ngabe umbhali ubehloseni ngiyema lapho. Leli gama elithi inhloso lichaza isifundo noma lichaza into umbhali afuna ukusixwayisa ngayo noma afuna ukusiqwashisa ngayo. Umbuzo ka 1.1.7 uthinta igama elithi umthelela. Leli gama elithi umthelela lichaza umphumela womphumela. Kuchaza ukuthini lokho? Uma sikhuluma ngomphumela, sichaza into ethinta ngqo umenzi wesenzo esithize. Kodwa ke uma sesikhuluma ngomthelela, sichaza ukuthi lokho okwenziwe akuthinti kuphela lona owenze okuthize kodwa kuthinta nomphakathi wonkana kungathinta nesizwe sonkana yingakho nje sithi umthelela usho umphumela womphumela Umbuzo ka 1.1.8 uthinta igama elithi qhathanisa ukuqhathanisa ukuyamanisa ukuqhathanisa kuchaza ukunikeza okufanayo noma ukunikeza okungumehluko bese silichazileke igama elithi okufanayo saphinde salichaza igama elithi okungumehluko sizondlula lapho u 1.1.9 uthinta amagama athi isenzeko simveza kanjani phela sazi ukuthi bakhuluma ngani angithi sengakasifundi siqeshana ngakho ka ngizokuyifunda lento elandela lapho kodwa ke mangabe kuthiwa isenzeko esithi simveza kanjani uyazi ukuthi kuthiwa qagela amamaki alemibuzo esezingeni eliphakathi nendawo mabili ngamunye umbuzo ochaza ukuthi nje lesamba salawo mamaki sizoba isishiya kalombili noma sizoba ngu-8 nayi imibuzo emibili yokugcina esezingeni eliphezulu umbuzo ka 1.1.10 ubuzwe ngalolu hlobo ngokucabanga kwakho kwakufanele yini khumbula ke mfundi uma uzothi kwakufanele ungeseki awuzukulithola imaki noma ubuzothi kwakungafanele wangeseka awuzukulithola futhi imaki ngoba amamaki asekusekeleni yingani ungabhali ngalolu hlobo uthi kwakufanele ngoba ungalishiyile legama elithi ngoba lizokukhumbuza ukuthi weseke uma ubona ukuthi kwakungafanele uzobhala phela uthi kwakungafanele ngoba lelo gama lelo lizokwenza ukuthi ukhumbule ukweseka Umbuzo wokugcina uthinta igama elithi Phawula. Leli gama licishe lifane naleli elithi chaza. Kodwa umehluko usekutheni. Uzokhuluma ngaloko okubonayo. Uzosho lokho okufundile. Uzocacisa, uzokwenza into elukhuni ikhanye. Kodwa bese uphetha ngokuthi uveze umbono wakho. Uma uzochaza kuphela, uma uzocacisa kuphela, ungavezi umbono wakho noma ungavezi uvo lwakho, kusho ukuthi awuphawulile noma awuphawulanga ubuchaza. Imibuzo esezingeni eliphezulu iyishumi nambili ingu-12. Bheka-ke osethayo vele uvame ukukhetha imibuzo emibili yaleyo mibuzo leyo. Sibonile imibuzo esezingeni eliphakathi nendawo. Sithe isikhombisa uma isiphelele kodwa ke kuleli phepha bekusethwe emine umbuzo ngamunye ubunamamaki amabili bafundi nani balingani bami kuyacaca ukuthi uma singakwazi ukuhlahlela imibuzo ukuyichaza siyicubungule asizukwazi ukuphendula isiqeshana sokufundela ukuqondisisa ngoba noma ngabe leso siqeshana sikhuluma ngani loko akubalulekile okubalulekile ukuthi siyakwazi yini ukuthatha umbuzo siwubekela siwuzwe ukuthi ukhuluma ngani ake sibone uma ngabe bekuthiwa finqa ngamaphuzu amabili uyalazi igama elithi finqa ukuthi lisho ukuthini uyalazi igama elithi amaphuzu noma iphuzu ukuthi lisho ukuthini ngoba uma ungakwazi lokho awuzukwazi ukuthi yini elindelekile kuwe so it goes without saying that if we do not understand the meaning behind each and every action verb that has been utilized therefore we are nowhere therefore we won't be able to ponder number one to respond appropriately and correctly to the question that has been posed I know I have said I was going to read a comprehension text so that I can show learners how to respond to questions. But that is not going to assist me, neither you, because of the fact that each time you sit down in an examination room, you will encounter a new comprehension text. What the comprehension text needs from you is to apply the skills of, number one, hlahleleng, cazing each and every question so that you can be able to get all your marks. So what is needed here is that when you come across a comprehension text, you do the following. One, remind yourself of the numbers on the left-hand side of the paper as well as the right-hand side of the paper. Try and remind yourself as to what the numbers represent. Not what each number represents, but what the numbers represent. Number two, look at the words underlined, words that are highlighted, etc. Number three, which is the key? Look at the questions and interpret each and every question. Then pounce now on the comprehension text. Read it, because now you know ukuthi what is it that is expected from you in terms of the questions. Ayi angazi noma ngichaze kahle yini lonto engifuna kuyisho, kodwa ngicabanga ukuthi ngihlabe esikhonkosini. Ngiyabonga balingani, ngiyabonga bafundi, nisale kahle. Ningakhohlwa ukusubscribe, niyathandwa.